Mamma nyinaa maakye maaha anaa maadwo. Meyɛ poem sɛ den so, mede foforɔ nso ba. Sei na ɛkɔ. Nananom a mode nsa a ano ɛhyɛ firetumi ne ba siretumi ne bammɔ firi nyame hɔ no. Monim sɛ nkwagyeɛ ne tumi yɛ nsu ne yɛde nsu ne yɛde gye nkwa. Na mode nsa a ano ɔhye te sɛ apetehye, pitou, anaa Guinness, anaa schnapp de sɔre nyame honhom a ntumi mbɔ mo ho ban. Na ɛyɛ sɛ mode adeɛ a ɛyɛ tenenee a ɛma nkwa sɛ na modane nsa no ayɛ nsu. Me hope sɛ mote wordplay na meyɛeɛ no. Again, title yɛ Ayɛ Nsu. Okay, meda mo asesema tie me. Mo ne nyame ntena. Bye bye.